naitwa Dhamaka na tunasema Mungu may he reign. Amen.
Yeah.